How are we?
Yeah.
How are you, bro?
I'm not sure.
Mese ma mango tiza project, yeah. Mango disappear, pana kana chakuitika pa project, but why?
Yeah.
Mzati ya, ndikutobvunza kuti why muri kudaro? Why? Where is your other partner? Mudara wamai vaka nayo.
Munoona kuti kubvumira kwangu kakudairira kwangu ndiko kuti zvechokwadi mhosva kaifa. Kuti ndide kuramba mhosva kuti nditi hanzati ayo ipapo ndoda kuti ndoda kuchokumbira kuti
tofisana here zvinhu zvezvi.
Ii ka, ah mabosa angu ndakumbira.
I'm going to go to the house.
Mai, chiwoto. Ah, problem ya kwani. Chiwoto isu sakati kezakati kwa itabasi. Tawana mene edu pano yiku waka wakumana weti wake sema wakila
tino sita. Ndapare tano etata, ndo chukuni.
Ayo, imi mkana, mosa atina mosa atina kupai. Chiwoto, tafu zigura iti kandira uto project ini ikitanga. Ndofu nga mchumbo tu mampa mari choose. Mzima waka minu maboro rafu rao. Mudzimaka ita achitamba ma round here tinotamba ma round zvavo zvemadzimai here tinechichi ane ma group ane chi vachitamudzana mari vachidi mudzimai amenewo pamwani zvimwe zvakaronga adya mari dzevanhu riva muzvikwereti mari yaifana kunge ichitenga material yamai mbadhara yemuchitenga material opa vakomana vakomana vavake chikoto ari kunovharira maburi ake muri kupona mari pedzezvo akutsara nemari shoma shoma mari yekuti haina kunyatsotitseketa
kumana ndinoziva kuti why ka ndasvika apo pa side pacho ukabata chino chiri
zviri kufufunyuka hazvitadze hazviti aiwa nenyaya yekuti ka waenda chikoto watenga simendi dzemurodhi dziya munozama zano kuna vakawanda vari kungonyukira nyukira vanozviti tinoita simendi tinogona dzinenge dzakaita ngo dzasanganiswa nemajecha dzakazara mavhu here dzakazodii dzisina kunyatsotsidza ungati hupfu here so ndodza tichitokanya tichimutaurira kuti nai chikoto kona muri kutiomesera basa panapo nzai ngatingoitei kanisa zvinooma zvinozobata ndikati ko takatadii kungoita zvepipisi yatajaira tadiita zvepipisi yatajaira nekuti apa pachada kuitwa pachada kuiswa simendi ka tichada kuplasta tichada kuita precast yamaida handiri mukona ndakamuudza
saka apa chakatadzisa kutengwa kwazvo chii ndo mbunzo wangu
handini kugona kunzwisisa iye kuda ake ka mabhegi ekuti unenge uchinzi papondo wapiwa tikuendi mabhegi zvemunzira zviya zvisina kunyatsoronkeka ndikamutsoti bhati yaka inge ine mutengo wakanaka wani bbc kuti nditeye kumutero kuti ngatingoitei tingoita chaizvo chaizvozvo
simendi inongozi
aiwa imama hamuna chamakati tadzira tikada ku aiwa tinenge taakutonyepa ima hamuna zvechokwadi kana nemaamai mutiregerero ndapota zvangu tiregererewo
mzadarao saka iye chioto acho ari kupi
chioto haasi kubatika kune vamwe vaitotaura nyaya dzekuti anzi chioto anenge akuita zvekuruzi kuruzi
ndoizvo
zvemabhoti izvo zvekuti kutoenda akutoendera anenge ato mama
saka kungosiya project yangu yatongodaro so
akatizonyaya dzake isu akatongoendawo nedzimwe mari dzedu dzaita achazotibhadhara anenge ari mumushipimo
Kandiano bika, kandiano dimum.
Sakandoita se, never Maritinyu project, yango mira, imbea mira, madokere yese yango tasotukua wande, wapu kwa sinaguro ngeka.
Azibe picha, kana kini ndruku funga, kana mchini tendera, minu mamche, ndopi nda mwote, ndoku, ngati chitangi zai. Ili ndoku nyore, ilisi rangu nditore na simendi, zusu tunotenga ku PPC.
Saka chita iso, chipinda, ilini ndakute, mimi mweta Foreman. Andizi, mweta Foreman, ndimine makuita overseas, mzese pa site paper.
No, mkataru matogona, hapana problem. Ende susi edu marie basa, tino zileta bids.
Ah, no problem. Saka mimi ndakwenda nemi. But zekuzo nanda mixi wa foot, paku nguya zumasimendi.
Ayo wakana, but nchansa chaye chayo.
Ayo wakana, but nchansa chaye chayo. Saka rikaitino kwa 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 k